musi hu tshi itea zwithu zwine ra pfa uri na vhone zwi ḓo vha kwama vha ṅwana wa mudzimu zwi si zwavhuḓi, kha vha ḓikokodzele murahu. A ri ḓo mufunzi wanga, kha ri ḓo vhala Matthew chapter 4 verse 12.
I vhale yanga hei nḓila, Yesu a tshi pfa uri Johanisi o farwa a ṱuwa Judea a ya Galilea.
Ndi tshi khou takalela ṱhaluso ya Tshivenḓa nga zwo ndo fara ila ine yanga na ṱhaluso nna, dzoṱhe dzi shumisa ipfi ḽithihi, Jesus withdrew. Yesu a ḓikokodzela murahu uri a si vhe tshipiḓa tsha hezwo zwithu, a ḓikokodzela murahu, a ḓiyela thungo a ya Galilea. U bva Galilea Bibili iri a ya Kapernaume, ha vuledzea zwe zwa ambiwa nga maṅwalo. Amen. Ba nduri Yesu a zwi ḓivha uri hezwi zwithu zwine zwa khou itea hafha zwa u fariwa ha Yohane zwo dzula zwo vhewa nga u ralo uri zwi ḓo ralo shango ḽi sathu sikwa, kana tshetsho tshifhinga tshe mudzimu a zwi dzudzanya uri zwi ḓo ralo. Yesu a ḓivha uri hezwi zwithu ha nga koni u zwi shandukisa. He withdrew himself, a ḓikokodzela murahu, a ḓibvisa khazwo, a ya Galilea. U bva Galilea a ya Kapernaumu. Kha vha ḓibvise zwithuni zwine zwiṅwe a zwi vha ṱoḓi, kha vha ḓibvise zwithuni zwine musi vho zwi amba vha wana nga murahu vha tshi ḓisola, kha vha ḓibvise kha zwithu zwine vhaṅwe vhathu vha soko vha dzhenisa vha wana vha sa ḓivhi na uri vha khou lwa na nnyi, vha tshi lwela na imini. Withdraw yourself. Yesu a ḓi withdraw a ya Galilea, a fhambana na hezwi zwithu. Hu na zwithu zwe mudzimu a zwi ita uri zwi ḓo dzula zwo ralo. Mafhungo a u fariwa Yohane na uri a ye a vhulawe nga tshifhinga hetshi u ministri u takuwa wa Yesu, it was predestined. Zwo vha zwo dzula zwo dzudzanywa ngo ralo uri hezwi zwi ḓo vha ngo ralo. Yesu a zwi ḓivha hezwo zwithu. The Bible says Jesus withdrew himself, a ḓikokodzela murahu, a fhambana na zwithu. Hu na vhathu vha no to ṱoḓa zwithu zwi sa vha ṱoḓi, vha to zwi ṱoḓa, vha to wana a tshi ṱoḓa fhethu hune a vha na dzikhakhathi, fhethu hune a nga kona u dzhena hone a wanala hu tshi pfala ene fhedzi, hu tshi bvuma ene fhedzi. Jesus withdrew himself. Arali vha tshi ṱoḓa u tshila vhutshilo havhuḓi na u ṱoḓa uri zwithu zwine vha zwi ita zwi bvelele, withdraw yourself. Kha vha ḓikokodzele murahu kha vhathu vhanzhi, kha vha ḓibvise kha zwithu zwinzhi, vha ḓibvise kha vhathu vhanzhi, vha sedzane na zwine mudzimu a ṱoḓa vhone vha tshi ita zwone, vha ḓo vhona zwine vha zwi ita zwi tshi vulea. Ri na vhathu vhanzhi vhane khou lingedza zwiṅwe zwithu zwinzhi, vhaṅwe vha khou tou vhudza na vhathu uri vho loiwa, ahuna na muṅwe muloi, muloi ufhio. Vha tou vhesa vhukati ha vhathu, vha tou vhesa vhukati ha zwithu. You don't withdraw yourself. Zwithu vha tou zwi tevhelela zwi kule, vha ya vha zwi ṱoḓa, vha zwi ṱoḓa, vha zwi wana, vha dzhena ngomu hazwo. Ndi zwone zwo imisaho progress yavho, vha vhukati ha zwithu zwinzhi. Ndi vha itela khumbelo masiara ḓuvha ḽa ṋamusi, withdraw yourself. Hu na zwithu zwiṅwe zwe nṋe nda ḓifunza zwone vhutshiloni, ndi zwa uri thi koni u vha na dzithama dzine khadzo nda sa vhuyelwe nga tshithu. U vhuyelwa ndi khou amba nga zwi nyalusaho sa muthu. Nda vha na thama i sa nṱuṱuwedzi kha zwa mudzimu, nda vha na thama i sa nṱuṱuwedzi kha u ḓibveledza, I withdraw myself. A huna tshine nda khou wana. Arali muthu a sa vha ṱuṱuwedzi u ḓo vha kokodzela fhasi. Withdraw yourself. Mudzimu aya vha tonde a vha vhaṱutshedze.